la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifunda.
Ngiphinde nginamukele wezanamuhla lo nhleni naye uPromishamase. Sekusabalele izinkundleni zokuxhumana ukuthi uKhuzani mfowampungose indlamlenze odume kakhulu ngokucula amasikandi usethenge imoto ka 1.1 million ngani abaningi bebaze njalo ezinkundleni zokuxhumana besho khona ukuthi hey inkosi ngempela lena akekho phela umuntu owathenga imoto ka 1 million akusho mina kusho abalandeli ezinkundleni zokuxhumana. Kanti ke ziphuma manje besho khona ukuthi hey bengahambi yedwa ube hamba noMthandeni naye ke odume kakhulu ngokucula omasikandi futhi waziwayo othandwayo. Bathi le nsizwa ebiphelezele ke uKhuzani ukuba eyothenga imoto yakhe le yeMillion phela edlulele futhi kwiMillion. Abanye besho khona ukuthi hey le nsizwa le kusho ukuthi isiyimillionaire ithenga imoto yeMillion kanti ke nesekhakubo futhi uwakhile ngendlu nje enkulu. Abanye basho khona ukuthi hey usekhande library impela inkosi ekhakubo uKhuzani. UMthandeni ke ubonakala esithombeni ke eshutheke naye ke uKhuzani lapha kwimoto yakhe entsha la ade yethenga khona kuze kwaqhumisa ama-champagne impela kukhombisa ukuthi yebajabulile abantu bajabule ukuthi ke uKhuzani uthenge imoto entsha. Nawe uyayibonela ke mlaleli uMthandeni lapha esithombeni uvivile bakithi uzowashaya nje iphozi emnandi lapha esithombeni ejabula phela uyambona nohloko lakhe yakhombisa ukuthi ujabulile bakithi ujabulele ukuthi uKhuzani uthenge imoto entsha. Abanye basho khona ukuthi uMthandeni bamthandela khona lokhu ukuthi akanawo umona uvele wayibongela le indlamlenze wathi nje hey siyakubongela bakithi uKhuzani ngemoto yakhe entsha kusho nje abantu bathi hey uyabonakala ke lapha ukuthi ngaphakathi enhlizweni ubengenamona ubembongela uKhuzani ingakho ke esukumile bakithi wase yamphelezela eyothenga phela unyanyavu lwemoto yamamiliyoni. Ngicela ukuzwa umlaleli kuwe i-comment ku-comment section ukuthi ngabe uthini ngalolu daba.